Ndabita tubane neza.
Wi mama muco ni impore.
Reka reka na mpore n'ukuri.
Ngo guki? Papa muco yagoranye.
Reka ni yagoranye ahubwo nashaka ndagusabe nimba ufise ibihumbi bitanu kuri. Urabuka yamfashisha kuko abana barayo ubusa na papa muco nawe yatsindusa agenda kurondera sinzi kava ronka amahera.
Ko numva bikaze. Mbe hajya mugeze mu bana banga.
Tugeze mu bana umunani. Kandi fise n'inda y'uwicenda.
Are you playing? What type of plane is this?
Mama muco. Ibi bintu uko numva ari ndiyankuriye. Abana icyenda muri iki kinjana tugezemo. Uko no kuvyara cyanke no kuberagura. Gira ndakurungikira ibihumbi 10. Ariko imbere yuko ndayarungika. Wowe na papa muco. Ndashaka ko musigara mwibaza iki kibazo. Nye ni juru nisi. Yifitiye umwana umwe. Mvuze ngo nye ni juru nisi. Yifitiye umwana umwe.
Connecting.
Mwebwe mwibera mu kumba kamwe hamwe na saro. Mugeze mu bana 9.
No problem. Continue.
We move.
Ubu buzima njyankugeye.
I wonder.
Nibutabyemera tubyihute we move.